Ngiyabingelela emagumbini amalomhlaba ngisanibonana. Babukela bakhona emakhaya, ningagivabe. Uqhubeke sende SMS. Tanzania cela ukuthi, ngicela ukuthi usende ku-inbox mbukelo khona ekhaya. Kulukulu yaphila egameni lika Jesu. Na umbukelo khona ekhaya ongcwele ngona amandla. Mawe nkazimulo egameni lika Jesu. Ngiyamekeza manje kwasamakhosi eyinyana ebhekana nazo. Makathula umsebenzi bangaphumelele. Mabe nenhlanhla mungcwele mebe inkazimu la kuvaleke khona abasemsebentini ngaba umendo ngaba mhlabeni uyagula usejele esibhedlela ngamandla kaNkulunkulu nangomkhuleko asinokwenza lutho uNkulunkulu ephila egameni leJesu kuze phakathi amen ngibone khona ekhaya konke sikwenzako sikwenza ngamandla kabani kaNkulunkulu ngibone khona ekhaya ayikho into engayenza uma uNkulunkulu angavumanga ngibone khona ekhaya ngaba nako konke kodwa uma uNkulunkulu angavumanga ngelunge lutho empilweni yakho umbukelo khona ekhaya nabavala bathakathi kodwa sekufika uNkulunkulu wathi ngiyavula la ekhumuntu yawuvala njengamanje ngifisa impepho umbukelo khona ekhaya shisela wena okhona kwanje manje ukuba ukholwe bese uyethemba uNkulunkulu siza umuntu oyisiza kombukelo khona ekhaya ithuthandaza ube ufutha ube ugeza ubuphalaza ubuzila ube wenza konke kuze into yakho enjalo umbukelo khona ekhaya iphi yakho kuze ilunge Ale mpepha iyasha manje bagumbini amalomhlaba bonke abadinga inhlanhla abadinga umsebenzi abadinga ukuphumela empilweni yabo abaleke ayithunywa ikhe yamadlozi mbukelo khona ekhaya impepho kumele impepho ike inuke nje emakhayeni kuwe ike nje impepho ikunukele usuneze ini abantu abadala esibaseke emhlabeni muzo yangabantu sabantu bathini mbukelo khona ekhaya umuntu uyakutshela konke uyayise ebusukeni wenza nokuze impilo yakhe iyephambili nawe nje manje kholelwa bese ethemba nempepho manje iyasha abafuna umsebenzi abadinga inhlanhla badiya kuphumela empilweni ongibukele njengamanje onenkinga yesibeletho ufuna ukukhumuza sekhakuko ufuna ukuthenga imoto ogulo phethe ikhanda liyaphela njengamanje ngivele into enhle isibayivuleke okubi yakumisa egameni lika Jesu bafuna ukukhokha emakhaya bafuna ukufuya inkomo bafuna banemfuyo bafuna konke nje okuhle amathenda amabusiness konke okuhle banesichitho nabantu abanemashwa awu ke bakhulekisa indlela enhle nokwena nifake ama CV nokwena elindele umphumela omuhle ezikolweni ma university ile elifake ama CV abanibize nthola umsebenzi njengamanje imali ayihlale ngivuya konke okuhle kale mpepho mbukele khona ekhaya zonke izithunzi zidala base emhlabeni sabashona sabangase emhlabeni abasikhubule nathi sabakhumbula asibakhonzi isiphephela bakafalela njengamanje makulunge egameni leNkosi mbukele khona ekhaya ngilapha ekhaya njengamanje ngiyacela ukuba bonke abantu bangidingako abanenkinga imbukelo khona ekhaya uma ufuna ukufika le ekhaya umthandazamini fika imbukelo ekhaya bese kugezise sikufuthe sikwenze konke esimele sikwenze noma uyise empophomeni noma uyise emfuleni uyogezwa khona ukhona umuthi imbukelo khona ekhaya zikhona iwasho ndazi iwasho ikhona impande imbukelo khona ekhaya ngingomthandazi ngiyakhuleka kholelwa bese ngithemba ungabuka okuningi lo nya kusukile uphinde ukhale futhi le ekhaya ngiphethe ugo 1 wesicithu nami uyimalini 20 rand your order bafana khona efika kuwe ngiphethele ikhadi ukuchala ini ikhala lakho manje ipoko unemoya emiphupha kabi nawe ikhadi mbukelo khona ekhaya no blue key uyovula into zakho mbukelo ekhaya nayo malini 20 rand ngiphethe lock speed malini 20 rand ngiphethe phetha mhlophe malini 20 rand Dlozi elimhlophe ufuneke emadlozi nako yagezeka mbukelo khona ekhaya funeka uminyama ubukhona ehlizini lakho Nawu ngiyageza kuzela ini amadlozi emzimbeni wakho. Abashona abememe kuke bageza. Operesis ukwaboshwa kwakwazi umuntu ngilisho onalo uyagezeka mbukelo khona ekhaya. Kufuna banengani ngikhe isibeletho nemchamo shisako nemchamo omubi la mbukelo khona ekhaya esizakala nakho manje 200 esihlukile mbukelo khona ekhaya siyiwani lesi. Balini sona 500 sikuchela umuzi. Bese kuba nentambo enamandla. Ayintambo enamandla mbukelo khona ekhaya. Ndabe namandla eyibopho abagula khona ekhaya ekhaya abambejelayo kwabantu iyakhulekela bese yabusiswa bese yithola mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu usiza umuntu oyisiza kombukelo khona ekhaya njengamanje thiki nonke nembukelo njengamanje makukhanye nibe nenhlanhla ke sikodwa njengamanje lapho kusiza khona abantu uthi ukhule ukuthandaza ufuthe uhlole inkinga zakho abadinga ukuhlola bangifanele inombolo yami mbukelo khona ekhaya siyahlola uma usenda SMS sende khona la ku TikTok ku inbox noma uyisende kuphi khona la ku YouTube mbukelo khona ekhaya waqala wafuna iphone number is either ufuna ukuzothi uhlala ngakuphi ngikuphi nendawo mbukelo okhona ekhaya lo kumele ukwazi lokho ngoba mhlawumbe umuntu uzofona uma ngeke ngikwazi ukumkhulekela nonke nibaningi ngeke ze ngikhone kungona uma ngikhulekela wonke umuntu ndawonye kanye kanye so ukufana lo ngo-9 for lokho lapha sinene yabona so ngisho ukuthi akusakholi mina ukusebenza kanti ngibhizi ngabantu lapha ekhaya inkosi imbusise angizonilahla angizonidluba as long as aphile emhlabeni ngithi mina kuwe send SMS uNkulunkulu kukhona into enhle message azoyibuyisa kuwe esheshako balo sikhulu ukuphuthuma uNkulunkulu sakuzwile njengamanje ukukhala kwakho usuthole mina manje ukuthi angicela ini ngimpumelelo kubani kuNkulunkulu wakho lezindlozini lakho wena owavalwa wena owathakathwa ngithi Nkosi yami lonyaka lo ngewakho 2024 la ukhona khona whatever you are babhalile abantu abaningi wafundile esebenza sabo ngezama ukuthi baphendule abaye bakhala ngomsebenzi manje kiyethe abantu ababathola umsebenzi abaye bayagula abanye bayagulelwa abaye ofya phakathi esikudleni abaye bafya kwakha imizi abaye baluke emzimbeni abaye isicithwa abaye balenke ama-relationship abaye bathola izingozi njalo amakhanya afiwa abanye bayadutshulwa abaye abaziyiboko zabo abaye abathandwa kuningi ekufundile ngithi mina uNkulunkulu akanibusisa kakhulu kanza kwethu ngiyanithanda cwele ikubheke ngikhona ikuye nani nikomente kodbesu I love you uyanithanda uDr Dlamini nithanda zothi kini yibani nemini enhle leviki elihle liphele kahle liqale iveki ezayo ithi mina noma kanjani siyakhula kuphi empumelelweni asambe God bless you.